kusebenzisa inhlanga zonke zamasiko njengoba kuyinyanga yamasiko namagugu esintu. Njengoba nibahleli nje kufanele nazi ukuthi nibalulekile ngoba nihlukile. Kodwa futhi ukusuka kwenu kusho ukuthi kufanele nihlonishwe. Kungakho umthethosisekelo uvulela ukuthi wonke umuntu ahlonishwe ngenkolo yakhe nangamasiko akhe nangendlela aphila ngazo. Siyafisa ukunibonga kakhulu-ke ngokuthi nizoba ingxenye yalo mcimbi. Umjaho lo wamtelebhele umjaho sakhula ngobaba noma kamkhulu bewudlala. Kuhle ukuthi namhlanje uzosihlanganisa sonke. Let me take this opportunity to welcome a number of our guests who are here. Ngiyafisa ukuzazisa abasivakashele. Khona nizokwazi ngoba lo mcimbi uyangokukhula. Ngoba siyakhumbula abaningi ukuthi asiwenzela le phezulu entabeni ngaseWilfontein. Bese sivumelana-ke nama-goal setting ukuthi sizongena la. Nawethu amahhasha akagijima kulo khukhu wontofontofo. So ngiyafisa ukunazisa-ke abantu esinabo phakathi kwethu. First, let me welcome Her Excellency Ambassador Bridget Motsepe. Oh, Mrs. Carter, is an element. Ngiyambona lo sesilo. Usiswa. Udadewabo Patrice Motsepe. Umakoti ka Minister Jeff Radebe. Usiswa, siyabonga. Thank you very much, sisi, for being here. Now, abanye abasivakashele emfisa ukwethula. Umntwana omhle uZolani Mkhiva. Ongunobhala jikelele wekhontralesa uzomnika ithuba naye abingelele uzoba namazwi amabili amathathu phakamisa isandla kokubona umntwana omhle.
Ngaphandle kokuphazamisa kancane.
Sanibonani! Olweni masuku amahle bonani!
Ngiyalikhumbula lelo lizwi. Lapha-ke somnika ithuba nakathi ukunkulisa nje amazwi amabili amathathu. Kodwa lapha sinomntwana omkhulu wobukhosi baseBotswana. EBotswana ubukhosi bakhona ubakakhama. Njengoba nazi ukuthi lapha ubukhosi balapha kwaZulu bakwaZulu. Lobu abakwakhama. Lapha-ke we've got Honorable TK Khama and Mrs. Khama and Honorable Riatine. Now Mrs. Khama.
Thank you, thank you. What a beautiful day! Is it not beautiful? You have a beautiful culture. You must stay united.
MP Raipile, that look at how many beautiful people there are here, and the dresses you have, the costumes, absolutely wonderful. Well done, congratulations, keep it up, thank you.
Siyabonga. Umntwana okhulumayo yena oyinkosi yaseBotswana. Kwathiwa kuseBotswana inkosi yakhona uKhama wuye lo. Osivakashele namhlanje nishaye izandla nikikize kakhulu. This is one of the schools of African Parliament. Pan African Parliament, Honorable Riatine.
Thank you, sir.
Salibonani! Salibonani!
We are here in a traditional horse racing. One day we have to make sure that we turn this into African traditional horse racing. not traditional. It has to be African because the roots of it is based here in KZN. Thank you.
Sonipa, ngokunikezwa bahlonishwa. Bacela ukuthi lapha ya kusithu sehlisa umsindo kancane ukukhombisa ukuhlonipha. Siyacela kakhulu kusakhuluma abahlonishwa sithi nje ukwehlisa umsindo kancane. Siyacela entombini ukuthi sehlisa umsindo kancane. Siyacela, ngiyabonga.
Sanibonani. Kuzongena usisi Veronica ezothula nje ukubonga naye abanye abaqhama kwa Gold Circle abaxhaselwa umcimbi ukuthi ube impumelelo. Siyabonga.
Good afternoon, everyone. Sanibonani. On behalf of Gold Circle, I want to welcome all of you to this fabulous event. A special welcome to Dr. Bridget Sepe. We're so fortunate to have you with us today, and we just want to welcome you and say thank you. And Dr. Zweli Mkhize, our roots go back to the days of Olifantshoek, and it's so great that Gold Circle has been associated with this event since the Olifantshoek days.